When I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see.
Something to see, something to see.
When I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see. When I rock, 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 when I start, don't disturb me. When I start, don't disturb me. When I start, don't disturb me. When I rock, it's something to see. When I start, don't disturb me. When I start, don't disturb me. When I start, don't disturb me. When I rock, 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 when I rock,
it's something.
When I start, don't disturb me. 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 When I start, don't disturb me.
Now we're sing the dopest DJ.
When I start, don't disturb me. Rhythm that gets your mind thirsty. When I rock, it's something to see.
Something to see.
When I rock, 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 when I rock.
Let's go.